anizafezeka i-national dialogue ngoba thina i-national dialogue esikhuluma ngayo ngiyokuthi sivuselele umnotho wethu so national dialogue efisa ukuthi ikhulume ezinye izinto ezingaphandle kwalezo kodwa ke nxa sihlangana ku-national dialogue kuzamele sike sibuyele emuva sike sikhangele ukuthi kade vele sisuka ngapi kuyini okwenza ukuthi size sibe lapha esikhona njalo umnotho wethu singavuselela njani sesike saloba ugwalo thina makomanisi oluchasisayo ukuthi yiziphi indlela esingazenza ukuthi siphakamise kumbe sivuselele inotho yethu eZimbabwe ukwenzela ukuthi ikakhulu abantu abasha bengahambi emazweni kumbe bengahlali bengasebenzi ngoba sifisa ukuthi sivule futhi ama-factory abantu abasha basebenze yilo kuphela elilalokho ngolwasemzini esithi ideology amanye amabandla akhuluma kuphela ngokukhipha izano PF embusweni ngabalahlelo olukhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe bengasiza njani thina ke njengebandla lamagomanisi simele ikakhulu abasebenzi nxa sikhuluma ngabasebenzi sikhuluma ngabantu abaqhatshiweyo sikhuluma ngabantu abathengisa emgwaqweni ababizwa lwasemzini kuthiwa ngama-vendors sikhuluma futhi ngabantu abahlala emakhaya ezabelweni yikho ke uphawu lwethu kuyisando lesikela siyakwazi ukuthi emakhaya abadala basebenzisa isikela ikakhulu omama kuthi emadorobheni kusetshenziswa isando yikho nxa sikubeka sikuhlanganisa kuphawu lwethu lokho kutshengisa ukubambana kwabahlali bemadorobheni abayiba abasebenzayo labahlali bemakhaya yikho-ke sithi thina kumele-ke bahlangane sakhe lokho esikubiza ngolwasemzini esithi i-socialism yikho esikumeleyo njengebandla leZimbabwe Communist Party mele thina kukhetho luka-2018 kasisoze sibe laba abazobemele ibandla leZimbabwe Communist Party siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi amabandla ama-communist parties ayancedisana lamanye amabandla ikakhulu ngakhangela e-South Africa ibandla le-South African Communist Party lincedisana lebandla le-African National Congress kuthi ibandla le-Communist Party of Swaziland lincedisana lebandla le-Budemo thina-ke kasikahlali phansi sacubungula ukuthi ngobani esifisa ukuthi singasebenzisana labo 2018 ukuthi sibasekele kodwa ke thina njengamakomanisi besikutsho namhlanje lesikutshoyo futhi ukuthi asibone ukuthi ukhetho yilona oluzoxazulula uhlupho esiphakathi kwalo njengezalwane zaseZimbabwe yikho ke sifisa ukuthi kube lo mhlangano omkhulu oletha inhlangano zonke zombusazwe inhlangano zabahlali inhlangano nje zonke sizibiza sithi civil society laba amasonto ukuthi sike sikhulumeni ukuthi kanti ilizwe lethu kungani selife ngendlela elife ngakhona njalo kumele senzeni ukuthi sivuselele inotho yethu ukwenzela ukuthi abantu bengalali emabhenki bedinga imali engekho.